Machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Bishobe mag kanisa mag Anglikana koro kwayo rowere mag Gen Z mondo mi sirkal thuolo mondo oketie tim dwachgi ka giwacho ni gin kaka kanisa gibiro bedo ka ginono kaka sirkal keto e tim dwach rowere kendo gibiro chwalo lipot e wi okenge ma sirkal oseketo e tim. Ka giloso gi ute mag fwambo weche kanisa mar All Saints Cathedral, Bishobe go kotelnegi kod jatendgi Archbishop Dr. Jackson Ole Sapit omiyo sirkal thuolo mar juma achiel mondo many lai ma chopo dwaro mar rowere. Lai monego bed ni iketo e lela ne jopiny ka koro gikwayo rowere mondo mi ohore kendo mondo ochung ng'anyo. Bishobe go bende okwedo wacho obila tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kendo ndhiyo oganda kinde ka kinde kendo lal kodgi.
We appeal to protesters to suspend protest and give government time to attend to the raft of demands, some of which the president has begun to address, including firing most of his cabinet secretaries, signing of the IEBC Amendment Bill 2024 into law, and the resignation of the Inspector General of Police, among others.
Rawere wa wamiyo sirkal wika chiel. Tiene ni kochopo juma manyien, wadwaro ni gibi ginyiso mpango ma gibiro loso go gik moko duto ma rowere gi osekwayo mondo losi. Wik achiel momi sirkal mondo ne ni gigo duto otim kare. Bende wakwayo ni polise duto nyaka ging'e ni mokwongo gin nyithindwa, mokwongo gin owetewa, to gin nyiminewa. Kik gikaw oda mok owinjore. Ma tijgi en anego ji, tijgi en ahinyo jogo mawuotho maonge makosa motimo.